Asante sana JCT. A city within a city. Kiasa wa mavideo. Video kiasa. Video kiasa popo kokola na pia panoso.